Guys, we are almost at 20,000 subscribers, so please help us get there by just clicking the subscribe button. Please, guys, please. Welcome to my FANS Wethu TV. It's the Calling Black Label Cup. Orlando Pirates 0, Richards Bay 0. Richards Bay wins via penalties. I'm joined by FANS. My brother, come over and come over.
Mina mfethu nguthulane wakamwelasing suwenyu kase.
Yeah, yini inkinga my brother? How do you feel after today's loss?
Sangiphatheke kabi ngoba siluzile. Kodwa inkinga yami yodwa.
Yini inkinga yakho?
Coach wethu akana i first 11 yakhe.
Yebo,
ana unabo bonke abadlali. So uma ingalungisa nje lokho abe ne first 11 yakhe. Futhi umuntu amkhiphe ngoba engaperform. Ungakhiphi umuntu operform ayongaswini isi game.
Ngiyakuthola. Yeah,
kodwa ngani ku YouTube coach kodwa kumele akwazi lokuthi sicela ukuthi abe ne first 11 yakhe. Si understand ukuthi nayi team yakhe manje.
Ahlala nayo. Yeah, week in week out.
Yeah.
Yeah.
Kodwa akangahamba.
Yeah.
Simnike ithuba.
Angahamba.
Yena kunye.
Yebo, khuluma
ngokukhulu.
Yebo,
usho bengafanele amkhiphe. Bekumele amiyeke.
Yeah.
So kumele ayibone nalabo aba assistant yakhe kumele ambonise.
Yebo,
bakhulume na ukuthi hayi uyadlala musa umkhiphe.
Yebo,
aka lo yebo. Nabo abadlali ke kodwa abakhona.
Baba
bayizothuka akhona. Sifuna ukuyina phela.
Yeah.
Leyonto nje.
Bathi maqala ke inkinga ikuphi? Inkinga inkinga
ikuphi? Uthi ucoach angazi mhlawumbe uyadideka ukuthi abe ne first 11 yakhe.
Yeah,
isimele abe ne first 11 yakhe straight. Then maye shintsha akashintshe labantu abangaperform.
Ngiyakuthola
manje akana i first 11.
Yeah.
Ulocation isikhathi yami.
Isikhathi yami maqala.
So unamba ba kwi league manje.
And phansi
yebo lonto le.
Phansi
kumele ayibone le nto. Nabadlali nabo kumele ba understand.
Yeah.
Asifazi ukuvika izembe si pirate baba.
Ngiyakuthola maqala. Yeah.
Uthi ucoach akabe ne first 11.
Yeah,
you know what I'm saying?
Yeah, my brother.